County ma Homabay oriwore gi gwenge mamoko dhialo odiochieng' rawere e piny mangima kata International Youth Day kama apisas ma ochung'ne chenro mag rawere county no notiyo gi thuolono mar jiwo rawere mondo mi otii gi yor lony manyasani e yo mowinjore chuogo thuolo mag tije. Bad migao mochung'ne chenro mag rawere county no komakre gi riwruoge ma ok mag piny owacho makelo ratiro mag rawere okone rawere mondo mi otii kod riekni ma gin go e manyo kaka ginyalo yudo thuolo mag tije e yor lony manyasani. Bende gikone rawere mondo mi otegre gi ng'iko gik moko ma ok odhi kare e yore mag mbui manyalo keto gi e chandruok.
Yes, director,
odiochieng' ma kawuono wajoin piny mangima ka waselebrate jowa matindo. Kendo Homabay County kaka achiel kuom counties mogeno jomatindo ahinya, wantiere gi migepe ma waseketo mondo jowa matindo oti gi lony ma kawuono mondo ginyal yudo konyruok. Wantiere gi program mar loso negi kimiluongo ni Youth Hub. Youth Hub en kama wagero kendo wakete internet gi computers ma youth nyalo dhiye, ginyalo bet kanyo endo giyudo free internet kendo gitimo godo tije ma gitimo e internet go eko.
Wan kanyakla watiyo gi county government mar Homabay, an kaka unja tiyo gi national government, watiyo gi county government mar Homabay, mosebedo kwa romo godo saa ka saa, mosebedo kwa work godo on the youth policy. Wan gi national youth policy mwaseloso. In the policy nitie gik manyiso yudhe ni kitimo marach to sirikal bro yudi, kitimo maber to sirikal bro konyi.
Omiyo dakwa yudhe mondo gi embrace wach mar pidho yien. To kendo wan gi program moro miluongo ni back to school with a seedling. Akwayo ni nyathi ka nyathi ka dok school to dog gi yien achiel odhi opidhe sikundgi. Sama omer school koduogo dala okaw yien moduogo pidhe. Jonyuol beduru jok ma wako nyithindo wach mar pidho yien.